Goldstar eye wiemhyɛngye na ɛkɔ bi a ɛwɔ ɔmangane mu hanom sei, na wakɔ akɔyɛ atɔyɛ de ama Royal Seed Orphanage a ɛwɔ Kasoa Ɔfankɔ Bɔdwa ase pɛpɛase number 2 a ɛno ɛwɔ mfimfini mantam mu ɛwɔ Memende April bosome no da ɛtɔ so etu nson no. Ɔpanyini a ɔyɛ kɔfabae a ɔda adwumakuo no ano no nso yɛ kyekyerɛni, owura Eric Bannerman gyina n'anan mu ne adwumayɛfoɔ no nyinaa anan mu de adɔeɛ fɛfɛɛfɛ yi de ma Madam Naomi Amoa, ɔno nso yɛ ɔpanyini a ɔda Royal Seed Orphanage no ano. Madam Naomi Amoa hyɛ ne orphanage adwuma no aseɛ wɔ mfeɛ 297, ɛna ɔgye nkrataa a ɛkyerɛ sɛ adwuma wei na ɔyɛ wɔ mangane mu hanom sɛ wɔ mfeɛ 1,200 no, ɔde mmɔfra 4 na ɛhyɛ aseɛ, nanso ɛntɛ, ɔwɔ mmɔfra dodoɔ bɛyɛ 2,250 a ɔde wɔn ɛretete wɔn wɔ kwan pa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo nso ɔmo ani bɛka wɔ wɔn wiase mu a ɔbaeɛ. Saa atɔyɛ yi a Goldstarfoɔ ɛkɔyɛɛ yi, ɛnyɛ ɛno nko ara na wɔhyɛ wɔ ɔmangane mu hanom sei. Wɔmpɛ sɛ amanfoɔ hunu sɛ ɛnyɛ wiemhyɛn adwuma no nko ara na wɔyɛ, na mmom wɔyɛ adɔyɛ sononko a ɛyɛ wɔn foundation, Goldstar Care Foundation no, wɔde aba a ɛreboa asɔ ɛyɛ wiase afa ne nyinaa ase wɔ dwumadie ahodoɔ no mu. Saa ewiemhyɛn adwuma yi, wɔboa ama wɔakɔ akɔsɔ GBC wɔ wɔn ase mmerɛ a no nya mfirinhyia aduro wɔtwe. Dwumadie ahodoɔ bi a wɔhyɛ wɔ GBC no bi te sɛ yɛ What Do You Know? Ɛno yɛ akokansie ɔsɔ ase. Ɛyɛ sports beat a ɛno nso yɛ dwumadie bi a ɛkɔ so paa wɔ Ghana Broadcasting Corporation GBC no, ɛno nso wɔsɔ ase. Na ɛyɛ agokansie a ɛkɔ so wɔ Ghana Blasters na Mozambique ntam no wɔ Accra Sports Stadium no, Goldstar Air wɔn so wɔn ase. Assemblies of God asafo no ɛwɔ nkran no, mbra no a fini mu nyinaa wɔyɛ wɔn games no, wɔma wɔn trophies obi biara a obedi nkunim no, ɔmo mfa mbɔ no aba so. Ɛnyɛ ɔno nko a, wɔyɛ adɔyɛ de ma ɛyɛ kutukubɔ adwuma no nso, na wɔn a ahobɔ ɛyɛ kutukubɔ wɔ mangane mu hanom sɛ wɔde ho akadeɛ, ɛna sikapuduro de ma World Power Boxing Gym a ɛno nso wɔde so wɔn ase. Stellar Fest wɔsɔ wɔn ase, mmerekwa no wɔbɔ kutukubɔ wɔ Opera Square. Na ɛnyɛ ɛno nko a, nnipa bi a sɛbe wɔn adidam wɔ mangane mu hanom sei no, ɔsɔ wɔn ase. Nsɛntwerɛ dwumakuo ahodoɔ ne nsɛntwerɛfoɔ bi a wɔn nso wɔyɛ akokansie ho nsɛm so no, ɔsɔ wɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɛyɛ nneɛma ahodoɔ a wɔhyɛ wɔ mangana ne ama ahodoɔ so wɔbɛtumi de wɔn ani adi akyi. Goldstar ahyɛ aseɛ ɛretu ɛyɛ anammɔn bi a ɛyɛ sononko. Ɛyɛ beaeɛ ahodoɔ edu mmienu a wɔtutu wɔn kyawkyaw soɔ ma wɔn wiemhyɛn no kɔ no mu kɔdi adwuma no. Ebi yɛ London, Baltimore Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Banjul, ne Nankwado, Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois na Houston, Texas. Goldstar de ɛta ne kwabere mu de akɔ wiase afana nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn adwumadie a ɛsi wɔn ani so no ne nyinaa ɛbɛtumi aba mu. Na ɛyɛ ama ahodoɔ bi so nso a wɔpɛ sɛ wɔtwa na kwabere mu no kɔ no, ɛyɛ Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific, Caribbean na North America. Na gyinatuo nyinaa ne asɛ ne nsusuiɛ no nyinaa ne sɛ wɔbɛtumi aboa ama wɔn wiemhyɛn no atumi akyerɛ ne nan so. Ɔmo mmanfoɔ anya ahotɔsoɔ wɔ wɔn so sɛ wɔbɛtumi de ɔsompa wɔ wiemhyɛn no atumi ama obi biara. Madam Naomi Amoa ne mmɔfra no da airline yi ase sɛ wɔayɛ adeɛ paa na wɔatumi aboa ma wɔn de akyɛdeɛ fɛfɛɛfɛ de abrɛ wɔn. ne mom di omo sra omo so mom odin no mom sa emfe bi mom ba esan se dia wo ye ye no aso woni a eno e ba be boa emofre e daache
I'm going to go to the cemetery. 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 I